rain, muddy water blows, sleep in a hollow low. I'd rather drink muddy water load, sleep in a hollow low. Had to be away up there in New York, seated like a Jersey dog. Do-do-do-do-do-do-do. Whoa, 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 whoa. I love, whoa, 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 wh